Ani kɔnɔntɔn san 2019 waati la an bɛ banbaatɔw fɛ.